kuroga umuntu se tampeshye siti kone ari kwa ari gicumuro ubwirizwa kumenya kwa ari gicumuro jewe sinzi ni gicuncu sinzi numubiritsi urumva sinzi ni kinyamuna wotsumbira ko tenoza kuroga umuntu muri je ndi mubarozi nka
kuye relax
nani himayeli bakubwira ati atacho wiyagiriza baba mkwe wa wagakira aga akagwara kujya ari mu gupfa nta nukuguru kwawe nabonye nta na phone numvise ngo amerewe gute nta na message
my anything hello my yani ndabura ko ndavuga so kuya ndabakunda sana ndabubaha cyane ndabaha respect ikobeye hama today de muri kumwe na dada sota ko ni ko phone behind camera muri kumwe na ndine wa motipe wanje mitonde alexi kandi ndagukunda mani ku my mashe yawe so today mama moto kumwe mayele urazi nice na mayele bari kumwe ni bintu by'ishore bintu bi five ni bintu sota sota ko so my brother how are you
I'm fine.
You're okay.
I'm okay. Sasa uchaka ushaka dukore emission mu cyongereza gusa.
Yeah, today nataka no musi bavuga ati guys na giso na cyongereza ntishaka ubimenyere nga.
Musi chaka kore emission. You don't know English. You don't know English. Kubera wenda kuzi.
Why you say I'm not I'm not understanding English.
Ah, kubera.
Okay. No.
Je sais comme ça parce que quoi? Je sais que tu es illettré. Tu n'es pas étudié.
Tu ne peux pas
faire bien la révision.
Mukore
wanje cyende afise umugore haje nice ibi haye byo kwigira abantu
none ni henze neza akati ko tamugore ofise nta mwana bande nasi watwa
yupfu muvuga umuhabara mbo ndamutwara ndamucana erega umuntu umutwaye muba mubana muhira
okay
none umuntu umupangiye umutabana uba wa mutwaye
ariko birashika kugenda kugukira birashika kugenda kugira
aya Tu bundo mwana w'Imana ndicari migishasha.
Nta nibaza kubeshe nta mwana w'Imana kubijya bintu. Ndakene komante.
Umwana w'Imana arahaba kwabijya bintu mu gihe uzi kutubatse. Imana itaheza ge pastor icaye patiri canke shehengwa vyemeze.
Okay sawa. Okay. Aga mushike kwa tiko ngo baronse ngenda kubijya bijya bintu. Nimba ko umuntu wabatse kumandika. None wenda kubatse ushigiye kuri WhatsApp umukobwa umuterinda. Umupangire n'inzu. Yanda yavuye mu ijuru iramuca.
Mbo, jijanda.
Turabantu
bakutse nice tuvugana kuri turabantu bakutse cewe kugira ndamupangire ngo namuteye yanyitiriye ko namuteye nda
yarakwitiriye
ariko cyese nkanda nari namuteye kubera ko urako harya ngo ingwe yubahirizwa amenyo urumva yubahirizwa amenyo none gashya umuntu yifitiye umurozi muhira ashaka guhindura imbwa ashaka akaguhindura inyabu yo kubyira hoho ati ubu nkeneye intware muri Amerika na hatateke indege ufise niwemera ati ganza sabwa nzo kujya None akantu gatoyi ko kumupangira inzu niko kari gutuma mfa ngo no oya oya kwe
okay no msi twatende sana reka mbe silias so guys I am rada soto ari no muntu mbagati yuko ndaronka makuru meshe bayizewe meshe bari tro nuko bidakunda ko ndabishika ko kunda nta mpanda banyu nabine sanga nazibutse turamunze mutama wacu butama Banderas mutama wacu twemera mutama w'umuvuzi rukongwe akomeye mu gihe cy'uburundi narose makuru ambwira ati yuko benshi bari baravuga amajambo menshi ngo wa muri zene gentille o ne ngo ibintu byiwe never je nice nje kubihinyuza bavuga ati yuko umuntu yaramuroze Banderas ni mayeri
Maria no.
relax, tambolize. Umutima cyo simba.
Kare.
Umutima urasimbye. Ayo mbona suto blo.
Aha. Ari wa ndada suto kwiri.
Hey, je wati kana kintu tokora je nice sinzo kimenye. Ubu buna roze ndandira sini.
Mwa. Mayeri.
Mayeri duho mucho mutamacha mugire kujya kubera iki washatse kugira ni wahebe umukobwa w'umusha ukaza umutesa ntagira icakora cyane.
No vraiment mademoiselle nice cyano kugira cyo premièrement kuroga umuntu c'est empêché si tu connais ari ko ari gicumuro ubwirizwa kumenya ko ari gicumuro jewe sinzi ni gicuncu sinzi n'umubiritsi urumva sinzi ni kinyamuna wotumbira ko cyano za kuroga umuntu muri icyo ndi mu barozi nka
kuri relax nani himayeli bakubwira ati atacho wiyagiriza baba mukwe wawe agakira aga akagwara kujya ari mu gupfa nta nukuguru kwawe nabonye nta na phone numvise ngo amerewe gute nta na message wiyagiriza iki
ariko na isura twenza
Uratwa. Jena burya harango hamaga ko nazi gatse urakunda kunwa na cyo gatirikana mumwe mu kabare maye nazi ko ari buze.
Je ukunda kunwa gusa kuba wasore yifa nta vyandiye mu mutwe. Gusa ntacyo ibyo ntacyo bikati vyihoza. Ikintu cy'ambere no kubyira cy'ambere banderas nubwo ari umuruzi. Urumva nzi no kuvura. Kandi imisi yose nti yamakora ibibi. Kuko premièrement yarasobeye emploi akazi ku muhungu wiwe. Ubu undatonda ku kazi. Nakora cyane isinkore sane interese pa gusa icyo ni kiza cyo yankoreye mu bibi yari yakoze gusa kundoga defense kundoga uruntu nka ruriya nagone mwararubonye jewe rero mayeri ubufisa gatwe gato akarinda uruguma jewe nararavye ngende kumura burya muzehe dusanzwe difutanye bifu yarandoze sawa kandi hari kiganiro nigeze gukora mvuga ati jewe banderas azombona Nzomujyanira abakozi b'Imana bamusengere urumva aho hose ivyo byose ndavyize ko nkavuga ati jena yigeze kuvuga yuko bandera sinzomwereka cha numva mwe ngo ngiye yo bosha bavuga ko ari jena murozi
cyandi bakubwira ati akarimi niko akarimi ni kabi cyera maneno wagana umba rero icyo womenya cyo nahise maze kubimenya rusimbere mugagura mu bafanze nibihindura bavuga ati bazunkana umuntu yaroze bandera sinoyo kugati jya gukoreye byose warakabitse uravuga ati ko jaka karonda kabitse nzori pizi gisasi fend of
nice
I am nice, bro.
Tu sais monsieur kweli. La vérité, urumva. La vérité c'est la vérité.
Okay.
On vire izi kintu cy'ambere cyo no kubyira. Sawa, tugende ukuri inkuri imwe kwayo. Sawa. Je ubwanje mayeri. Abantu bose no kuri izo sosyo mwarambonye. Utamfatiye mu bakobwa cyanke mu bagore, ntuzomfatira mu bapfumu cyanke mu barutsi. Kandi n'ivyo byo bakobwa n'abagore narabihevye. Ubu jewe ndi umuntu umusore araha nibereye ngaha atangorana ishaka kwiteza z'abagore cyanke niki sawa kuba yarandoze kuvuga yuko je noza kumuruka kugeza ubuke no mukobwa we sinzi yari umva noza kumuruka ndamuhiga
ku ke aho nyene je we ndakumviriza ubishize gusa mu gapoe mayele mukobwa banderasi kuva mutama wacagwara nta nukuguru kandi turabizi ko umuntu wa mbere agwaye n'umubyeyi twega abana tubanze tugahaha mu kumutima kwa tiko bisaba ngende ariko nturamubona no mukobwa we nabone wa waramukore kuko amuroga
no oya vraiment nice je vraiment n'ukuri
sauti yabe yari he
mu ndero nahawe urumva je mu ndero nahawe
ndero mane kugutse kuba meshini na mandero aho mbwira ko
ufite ndero narezo nabavyeyi babiri ndero ofisi ya babiri niyo natoresha rije kuhamagarikiye kwa tisimu umubwira muvyira gira gatatu sawa rero cyo no kubyira jewe urazi gihe nkubwira ati tugenda kwa banderas ansabira akazi urazi ko yambagije umukobwa wiwe ukamengo ndiko ndagimvumba kijya gihe hari haheza amezi abiri je ntazi yagiye
demo
idemo ariko ubundi amazi